nyatubasabe mwese mutubare ciwe ya gurupu ya mutubayiro kiswara
ndagira ngo mbanze ndabashikirize uko urutonde rw'ibitekanijwe biza gukurikirana ubwa mbere turaza gusaba umusaserdoti w'umukama ze kubyaguruka ahezagira uruhafu n'umugirwa byose bijana ama turaza gusaba ubugira kabiri ushinga nawe gasore aza kutubwira gukira ku mayange ubuzima bwaranze umuhisi hariho n'abandi badakumukurikira ubugira gatatu aza kutubwira ingende umuhisi yabayeho abamuzi ngira ngo gusumba abandi abo nabo araza kuba uwa mbere n'ishani arakurikirwa na madamu Rebecca hanyuma Nanduwayo Jean Baptiste araza gukurikira ubugira kade amashurwe baza kubabwira bereke naho muza kuyatondekesha hanyuma haraza gukurikira rero ijambo runo munsi riza kuvugwa na Manzi Plaste yaserukiye umuryango hanyuma turaza guhereza uko twatanguye turasubira dusabe umusaserdoti w'umukama adusubize mu biganza by'Imana yongere avuge igisabisho n'imigigwa ijana nguko rero uko ibikorwa biza kubandanya twagira dusabe tutatebye umusaserdoti w'umukama abyaguruke ahezagire
Rukundo kwawe runtera imbaraga rukansimbagiza Dirimba aleluya Niwewe mugenga Wanje Yezu Wandiyo uzima Zagu singisa
Wabukanyi ni muhaguruke muze dusenge twongere dushikirize Imana muvukanyi wacu iyo muvyeyi yuzuye imbabazi n'impuhwe dusenge dufatiye kuri aya majambo Yesu Kristo atubwira ati jewe ndizuka ndubuzima unyemera niyo apfuye azosubira kuba muzima uyu muhisi yemera Kristo nico gituma tumuhereza uwo yamye yishimiye nimuze twese turirimbire hamwe kandi twongere dusabe
uragusavye mukama twumvire
Thank you.
mukama Yesu turazi ko wamana imbabazi nazo zagutumye uja kumva ya Lazaro ukamuririra natwe turagusabye uduhoze muri aya marira
mukama twumvire
nkuko wazuye abapfuye turagusabye ushikane mu buzima bw'amahoro uyu muvukanyi tuje kugushikiriza Jeanne d'Arc Chimpaye
mukama twumvire
aho Jeanne d'Arc Chimpaye yabatizwa wamushyizemo ubwiranda bwawe turagusabye ubu naho umwuzuzemo ubuzima bwose bw'abana b'Imana mwakire umwicarike ku meza y'ubwami bw'amaho nk'uko wahora umugaburira umubiri wawe
mukama twumvire
nawe nyene mukama urazi ngene ugupfa kubabaza kuko wapfuye ku bwacu ugatsinda urupfu ngo turonke ubuzima muhe uyu muvukanyi wawe insinzi yawe maze natwe uheze uturemeshe
mukama twumvire dusabe mukama soko y'ubuzima niwe waduhaye kubaho n'umutima wifuza guhoraho raba rero uyu mwana wawe maze wunze inzima uheze uduhanagure amarira n'amaganya turimwo uheze wumvire ibisabisho byacu ukize urupfu uyu muvandimwe wacu Jeanne d'Arc Chimpaye umushire mu gahimbare kawe bagasangire n'aberanda bagukikije bigusabye twifatanije na Yesu Kristo mukama wacu
naho tugomba guhezagira iki kibanza uyu wacu agiye gushingurwamo acagira ubuza rero aserukiye inshuti n'umuryango kugira ngo ashikirize cyagisabisho ekleziya yategura kugira ngo heze giherekeze uwacu aba arenganye dusabe mana mushobora vyose wewe waturungikiye umwana wawe ngo aze gukura abantu mu kabi babone gukira amagogwa y'umuriro udahera hezagira uru ruhafu tugira tubikemwo umusazi wawe maze nawe uzomusanganize ivyiza umunsi w'ukuzuka
Ubi gusabishije Yesu Kristo mukama wacu
Umvandimwe Jeanne d'Arc Chimpaye waragendanye n'ubu turi kumwe nawe ngo tuguherekeze kandi tukwereke ko tudatandukanye uzokwamana natwe ibyo twakoranye ibyo twayaze ibyo bizokwama bidufasha gukomeza ubumwe budacika nawe mukama Yesu ni wewe tweza kwa maso muri iki gihe turazi ko uri wacu tukaba bawe muze dusangire umubabaro uheze uturemeshe nk'uko waremesheje abo mwagendana kiri ku isi. Turazi ko umutima uremesha umuntu mu gihe cy'urupfu ari wewe utanga. Turazi kandi ko ukwizigira iteka riterwa abavuye ngaha ku isi ari wewe uritanga. Dufashe rero ntiducibwe intege n'urupfu rw'uwacu aje iwawe, ahubwo uturose ubutwari n'umutima n'ingoga zikurangurana ibikorwa byose umutima utikunda.
Sasegoti w'ubukama ishengero ry'Imana mukoraniye hano kuri uno munsi uje gusezera ubwa nyuma umubyeyi Jeanne d'Arc Kimpaye, jewe nk'umwe mu bo bakoranye nagira ndabasabe mu nkundire ndabashyikirize mu ncamake ubuzima bwaranze uyu mubyeyi. Umubyeyi Kimpaye Jeanne d'Arc turiko turasezera uno munsi yavutse ku babyeyi babiri, se yitwa Kariwabo, nyina akitwa Sinzobakwira. Avukira ku mutumba Murehe muri komine Kiremba mu ntara ya Ngozi, igenekerezo ya 2022 mu Nyonyo 1947. Amashuri y'intango yayize aho nyine Kiremba kuva mu mwaka w'1954 ayarangiza mu 1961. Kuva muri uwo mwaka nyene yaciye aja kubandanya amashuri yiwe yisumbuye ahitwa Igisanza mu ntara ya Muyinga mu mashuri y'imyuga bita Ecole Ménagère Poste Primaire de Gisanza, aho yahavuye aronka urupapuro rw'umutsindo arirwo certificat poste primaire igenekerezo 1964 1964. Mu nyuma zaho uyu mubyeyi turiko turasezera yarigishije mu mashuri y'intango Ikiremba mu mwaka w'1966, aho yahavuye yubakana n'umushingantahe wiwe umuhisi Nitunga Loise muri uwo mwaka nyene. Imana yarabahezagiye ibaronsa ibibondo, hanyuma barabirera birakura barabigisha amashuri mato mato ayisumbuye ndetse na kaminuza, ubu bamwe muri bo bakaba barubatse izabo. Umuryango waciye wunguriza aho twita mu Rwegura mu ntara ya Kayanza, aho uyu mubyeyi yahavuye aba umuremesha kiyago muri foyer social imyaka itari mike gushika mu mpera z'umwaka w'1977. Ku igenekerezo rya 6/0/1978 abanje gushyira umukono ku masezerano y'akazi n'ishyirahamwe OTP, yaciye atangura gukora ubuzi bunyuranye mu mahinguriro y'icyayi ya Rwegura na Teza, aho yavuki aho yahavuye akukuruka mu mwaka w'2008. Mbere y'uko yitaba Imana uyu mubyeyi yaragwaye mbere aranajya no mu bitaro, aho abaganga bari biteguye kumubaga. Mugabo rero icyo gikorwa cyo kumubaga kikaba kitaboroheye kubera ibipimo barondera bitagiye ku rugero bifuza. Umubyeyi yahavuye aja kurwarira muhira gushika aho yitabiye Imana ku igenekerezo rya 10/2018 uno mwaka. Nk'uko mubibona uyu mubyeyi twabuze tutanka yari amaze imyaka 76, akaba asize abana 10, nabo bicaye ngaho mubona hamwe n'abuzukuru 73 sinorangiza kuvuga ubuzima bwaranze uyu mubyeyi turiko turasezera bwa nyuma ntababwiye nkuko mwabyiyumviye ingene yakunda Imana koko mu kuyiririmbira mu kuyishikanira amashikanwa nkuko yabishobora eka no mu kwerekana urukundo nkuko benshi muri twebwe twakoranye tumuzi icyo gituma ntakekeranya ko aho yibereye mu birimba by'ijuru ari mu kanyamuneza kadasanzwe mubyeyi dukunda na matoto nimwiruhukire mu mahoro
Yesu ashimwe kandi kuvuga ubuzima bwa mama mu mwanya muto umwana gutya nibaza ko byongora cyane ariko reka ngerageze kuvuga mu majambo make nk'uko mwabyumvise mama yararondotse vraiment tuzajya turi abana cumi kandi turahari nibyo ni byo gushimira Imana aratashe atanumwe ahanze ibyo ni umugisha kandi turabinezerewe turabishima Imana rero umubyeyi wacu mama amajambo navuga ni umumama afise yarafise amavaleur y'umurundikazi wa mumama w'umupasoni siniko ndabivuga ngo nikubera ari mama ni ukuri ni by'ukuri n'abamuzi bose babishingira intahe umumama yari umumama w'ibanga yaturetse aturera neza aturera mu ndero rufasoni umubyeyi wacu papa yitabye Imana mu 2000 harimo abari bakiri bato twari tukiri mu mashuri imyaka 43 iraheze abiga barize ababandanya barabandanije gushika n'isaha ni ukuvuga ko yabaye umubyeyi w'umuhitsikazi kuko ntibyari byoroshye kurera abana bangana gutyo uri wenyine ariko ntiyari wenyine kuko yari kwa n'Imana yari yarayihebeye ubwo ko yari yarihebeye Imana nubwo yari yarafite abana kuko iyo ni we yaciye yihebera n'ukuri by'ukuri by'ukuri nabo babanye byose bose babishingira intara rero mu 2019 niho umubyeyi yatanguye kurwara turagenda kwa muganga baratubwira indwara arwaye indwara yari indwara iteye ubwoba ama umuganga we yambwira ngo nta mezi atatu asigaranye ari muri 2019 ariko murabona ko amezi atatu yararenze Imana iramwongera umwanya wo gutegura ubuzima iraduha natwe chance yo kugwaza umubyeyi n'ubuntu twagiriwe twararonse umwanya wo kumugwaza wo kumuba hafi umwe wese kweri twarabaye hafi y'umubyeyi n'ubuntu twagiriwe icyo noshingira intahe muri uwo mwanya wose wo kurwara kwiwe n'umumama yagwaranye nuva gutya yagwaranye courage ntiyigeze yihebura yamye afise ukwizera yari azi neza yuko azokira kandi yagwaranye akanyamuneza hariho abantu baza kumuraba ntibashoboye kubaza ko ariwe yobagwaye n'ukuri ntibyatugoye kumugwaza natwe kuko yaratworohereje cyane yagwaranye ibyizigiro agwarana umunezero iyo ndwara yari indwara batubwira ngo kwa muganga uwo munsi batubwiye indwara arwaye batubwiye ati azogira amadoleur menshi cyane arenze ariko ubuntu bw'Imana buramuzigama nta madoleur navuye kwa muganga baduha imiti yindi ikomeye ariko ntigeze ayikoresha n'ubuntu bw'Imana nicyo gihe yatanguye kugaragira amadoleur ntiyabaye amadoleur arenze rwose nk'uko twavyibaza ukuboko kw'Imana n'ukuri kwarahabaye kubana natwe akaba yiruhukiye amahoro atasha atunganije ubuzima bwiwe ijambo ry'Imana avuga ati hahirwa abafafira mu mwami
kuko waruhutse ubutame bwawe. Umubyeyi wacu turazi neza ko aruhutse amahoro yitahiye mu ijuru, turafise temoignage, turafise ibihamya, nibyo bidutera ibyizigiro yuko tuzosubira kumubona. Rero cha mama, soneke no revoir, turazi ko aheza ni mu ijuru tuzongera kubonana. Nitwategura ubuzima bwacu nkuko nawe yaronse akajyo akabutegura. Uyu wowe wararangitse ahasigaye nitwebwe dusigaye. Igihambaye si ntango, igihambaye ninge umuntu aheza. Tunezerewe yuko umubyeyi wacu arangije urugendo rw'amahoro akabagiye kubaho ubuzima buri etame. Ubuzima bwo mu isi ni ubuzima bw'umwanya muto, ahambaye naho tuzopasa l'éternité. Niho umuntu akwiye kwiyumvira, akwiye kwibaza ati après cette vie, aho nzopasa l'éternité ni hehe? Uno munsi dufite chance y'amahitamo kuko tukiri bazima. Rero Imana ibahezagire abantu bose badushigikiye. Ni benshi badushigikiye mu kugwara kwa mama, harabashoboye kuhashika, harabadutelefona, harabadushigikiye mu buryo butandukanye. Ni ukuri Imana ibahezagire. Mwarakoze kuhaba, kugwaza umubyeyi umwanya munini ntibyoroshe. Mwarakoze kutuhaba. Kuhaba hari abadusengeye, oya ni ukuri mwarakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Mwakoze namwe mwaje kudushigikira kugira duherekeze umubyeyi wacu, tumuherekezanye iteka. Yari yatubwiye imbere y'uko acinkana, imbere y'uko ataha, yatubwiye ati burya je ngiye gupfa, ndabasavye muzomperekeze, ntimuzonkurikize amarira, muzomperekezanye iteka. Yego rezo emotion umuntu ashobora kuzikontrola, ariko kwagira ndababwire ko turaremye, ntiturira nk'abadafise ibyizigiro kuko dufise Imana kandi tuzi iyo umubyeyi agiye. Rero mwakoze kubana natwe, Imana ibahe umugisha.
Arakoze cyane cyane kuri tumwanya aduhaye. Nagira mpamagare Ufasoni Rebeka.
Genda umwita kwa umubyeyi wanjye nanjye kuko niwe yanjyanye mu ishuri ngifite imyaka ine. Yabonye ndiko ndarira nkurikira abana tuvukana, acaransaba ngo asaba papa wanjye ati mumpe ndamujyane kuko nigisha ikiremba, reka ndamujyane hama nzomukurikirana. Urumva mama Jeanne, namwita mama hama nkamwita Dederi kuko senge wanjye ariwe nyina wiwe. Abana kubera yitwa Madalena abana bamwita Dederi, nanjye nkasha ndamwita Dederi. Jemi sose na mama ndamuhamagara Dederi wanjye, Dederi wanjye kama yarankunda cyane. No mumwitiranya na babandi babakenyezi bo muri bibiri yabavuga yuko muri mubitavyaranga bavuga ko mukenyezi yitonda ari n'agaciro. Ni kuri Jean d'Arc ari n'agaciro. Rero mukenyezi yitonda ntiwumva ijwi ryiwe yama yinumiye avuga make ashavuye atashavuye yaratwenga agatwengo gacaka kuha akanyamuneza. Bwo kubera tuva nkiri umwana namubona ari umuntu ahoze yicara ahantu hamwe mu ntebe afata inyuzi akajisha nka babakenyezi bo mu bikahubera byeranda bavuga yama ariko arajisha akora utuntu ariko ntiyavuga, yavuga make cyane. Niyo umubwiye ibintu bikubabaje aca avuga ngo Imana izobikora ngo reka tubisengere. Je rero twarakundana cyane, nagize amahirwe yo kubana nawe muri iyi minsi yo ya nyuma. Yaraza aho nari mfise akantu nkora akaza kandi nzi ko agwaye akabwira umukozi akamuherekeza gushika aho ndi, tukirigwana akantera inkuru za kera akambwira ngo nzohore nsenga mbwira umubyeyi Bikira Mariya ko yari yaramwambitse umugori ngo n'igihe ngo nzobona atagishobora gusenga ngo nzohorenza ngo mvuga ishapure iruhande yiwe. Kandi narabikoze, narabikoze kandi ndamushimira niwe yanyigishije gukunda ishapure, kandi sinavuga irozari ngo ndayiheze mugabo yarabinyigishije. Sinovuga ngo ndabiheze vyiwe, yarambwira ibintu byinshi akambwira abantu akunda ari umukwe wiwe yahoraza akaguma iruhande yiwe avuye mu mahanga. Yarambwiye ngo nzomukunde cyane, nzohore ndakumvuga izina, nzohore ndamuramutsa, gasi sinzi naho aba sindajya kubaramutsa ariko kubyo bintu nzobikora yarambira kuva ku mwana wa mbere gushika ku muhererezi akambira umwe wese uko ameze kandi ngo nzenda bakira uko bameze ngo nuzonshavuza sinzo shavule cyane kuko karaktere ngo ndabakire ngo sinzorenshavura akambira ko kwakira abantu bose ko bari Jeanne d'Arc n'ukuri yibereye mu ijuru kuko umunsi ikibinyerekana narasavye imana gunyereke ko n'ukuri yambitse urugo rw'Bikira Mariya kandi azotaha neza rero umunsi ataha mu ijoro sahindwi ijoro je nari nisinziririye nari nasenze ndaryama ko nta munsi umwe narara nta musabiye n'imisa yo kumusabira kugira ngo akire nama ndazisomesha kuri sentence pri barabizi nabo twasenga nabo ndababwira musengere Jean d'Arc ararushe arafise arababara nibaza ko ababara mugabo ntiyerekana ububabare yaguma yinumiye hama rero muri iryo joro ryamye sahindwi y'ijoro nariko ndarota ndota umwana witwa Dauphin ariko arababara mu nda yifashe mu nda gute turi muri salo iwabo nkabona ari ibintu by'ukuri ariko arababara mama wiwe acaraza avuye muri chambre aho yahora gwariye mugabo asa neza acambira ngo rebeka ngo ntugire ubwoba ngo kubera dofa ngo ariko arababara mu nda ngo tugire lwanje ngo duhamagare mutima mwiranda acaratangura umuririmbo ngo rurimbo rwa mutima mwiranda ja nta munsi umwe naho numva ruririmba n'abakarisimatiki bakunda kuririmba bavuga ngo iyi ngo mutima na wa mutuvanye wiju ngo riba ararwantona cyambona abana bavuye muri shambra abo bana bose abana ubwana bwinshi ntabona ariko nibuka kana kamarodi ikihe cyantangaje ni uko abo bana bararuririmbye ubwo ruririmbo se abantu benshi baruzi turaruririmba hajya rugira ruhere niho numvise itelefone y'uwitwa Diane yahora mu Rwanda atarambwira ngo rebeka ngo urumva ngo mama ngo aratashye ndi mu bitiro cyo ndavuga ntuvuze ngo iki ngo mami aratashe kandi twamushikanye muri morgue ndavuga nti umutima ntagiye mu ijuru naciye nko telefone mugabo naciye mvuka gusenga ariko nitemwanyaje ntunduka kuvuga kuko uyu mumama agiye mu ijuru nkuko patiri yabivuze naciye ndabibona ko n'ukuri Bikira Mariya yakunda yambitse urugori yaramushikanye yaramusabiye yaramufashe ukuboko sinobandanya mvuga byinshi n'ibyinshi no muvuga ko ariko nitahukira amakuru Jeanne d'Arc ndagukumbuka muri mu mutima iwacu tugire Kristo
ashimwe nanje ndi muri benshi bagize amahirwe yo kubana n'uyu muhisi umubyeyi wacu ariko kugira mbandanye temanya jayi wanje nagira nce muri bibiliya gatoya abasoma bibiliya barahaza abantu mu byakozwe n'intumwa igabane cy'icyenda kuva ku murongo wa 36 kumanuka gatoya hariho umufasoni yitwa Tabitha yaba Iyopa uwo Tabitha mu buzima bwe yari yaranzwe n'ibikorwa by'impuhwe gufasha imfubyi n'abapfakazi n'aboro bose barimwo mu kibano ciwe yari umuntu arangwa no gufasha abandi hanyuma haragera igihe aragwara nawe aritaba Imana hama baba banyi yafasha za mfubyi b'abapfakazi bumva yuko hari intumwa ya Yesu yari igiye Iyopa yitwa Petero baca barayitumaho kugira ngo irabe icyo ibafasha muri iyo situation kuko bari bizigiye neza ko ntemu yari yabasigiye bubasha bwo gukiza abagwayi nk'uko kwizera be baramutuma ko Petero arahashika baca bamwereka rero ibikorwa byose yabakoreye agihema nuko Petero nawe agira amarangamutima aramukiza aramuzura asubira aba muzima rero nciye kuri iyo Tabitha kubera ndamugereranya n'uyu mubyeyi uyu mubyeyi je natanguye kuba impande ziwe mu 99 n'ukuri nk'uko uvuye ngaha bivuze ibyiwe ntawo bivuga ngo abimare ntizokuye yarangwa n'umutima w'urukundo bimwe no kuvuga ntibifise bake ngaha kuri ino si yari umuntu impande ziwe yashaka ko hama umunezero ubabaye yarakubaza ikikubabaje kandi akakuremesha kerekezwa aje waba ufise imana yari yaramuhaye don yo kumenya kuyaga n'abantu bato n'abakuze kandi bose bagahuza rero jewe aho namumenyeye nari ngiye gutangura akazi mu buryo twabana yaranyakiriye nk'umubyeyi arantunga antunga n'urukundo nkumbinyere n'urusigura ikindi kintu ndamuzi ko cyane iyo mugwegure iyo yakora harakunda kuza abakozi bashasha urugo rwiwe rwari rwarabaye nka maison d'accueil umuntu wese mushashaje yashikira mu nzu iwe apana kubera ko ari bafite inzu yagutse gusumba abandi ahubwo ni uko yari afite umutima wagutse wo kwakira abantu aha ni uko benshi batashoboye gushika ngaho bari kubibahamiriza icyo kintu ni igikorwa yakoze kandi benshi bishimiye ikindi mwavuze hari abavuze ibintu byo gusenga ni uko yari umuntu yari yarihaye imana n'aho atari umubikira nk'uko abandi bayivuga n'abagenzi we mu kwegura barabikira bo muri kongeregasiyo y'abaseruviyeri hari hano bamwe bibaza nk'uko mbere nyirayo bari n'umubikira kubera urukundo bari bafitanye n'abo babikira ikindi no hamya ngaha hanyuma bavuze ngo nce mateka ibindi ndabice ku masonga ikintu mpamya neza ngaha ni uko bajya abana biwe mubona bari hajya uwo mutima w'urukundo yari afise ndahamya neza ko yawubaraza uko mubabona hajyanye n'abanyamahoro n'abanyempuhwe n'abanyarukundo mbere ngasaba ko benshi twobigira ko zodufasha cyane rero sinoronka ingene mvuga byose ariko muri rusange niyuheje ibikorwa uyu mubyeyi wacu yigire yakoze ngaha ku isi nawe yabikoreye sintekereza yuko ubu imana yamuronkeje uburuhukiro bwiza rero abasigaye mwavuze ntitumukurikize amarira n'ibyo yari umuntu w'umunyagweze w'umunyarukundo tumuherekereshereze urwo rukundo yaturaze tugira amahoro
kugira dusabe umusaserdoti ama yongera byaguruka shikira no ahezagira uruhafu
mukama mana yacu ni wewe uri isoko ry'imigisha ukaba n'isoko ry'imihezagiro kongiye gushyira mu biganza byawe uyu muvukanyi wacu akaba n'umwana wawe ashinguwe muri uru ruhafu wenyine wahezagiye nawe n'umuhezagire umwuzuze akamotera kabereye ubumana bwawe umwuzuze ubwiranda ubereye ubumana bwawe maze umuhe kwiruhukira amahoro ku izina rya Data rya Mwana n'irya Mutima Mweranda Amen. Rizigiye ko Yesu Kristo umukiza wacu azogaruka yakaka ubwiza n'ubuni nahazwa none yo mana yacu ubwo buni nahazwa bwakiremwo uyu wacu Jean d'Arc Chimaye aburuhukiremwo imyaka n'imyaka
afise ushugo cyane cyane abari imbere mu kwegera aha ku rafu sare abatashwe gushanga ku ruhafu mwigore mu byaguruke icyubahiro muhisi
murakoze muzagire
mbele ya watu wote kwa maana
uburyo wa mwanya gushyira ku mashuri ubwo twajya tubabwire ibyo mu kurikirana hatangura Sabiri Kirindasi Fabie Manzi Fabie Brenda Mari Kira Shani Famille Eric Kira Famille Famille Romain Emmanuel. Apprécie famille Ndaïse Thierry. Para ariye mukamazina Fiston famille Mizero Yogi Abib Akurikira famille Gaston Akurikira famille de Mokondo
Ibyaranze ubuzima bw'uwo mubyeyi babivuze nka byose n'umwanya mu rutangwe kuturega akandi kajyo kesha no gushimira abantu bose batwaye hafi uko ugamucumva inkurumbi utamakazi bacu yitwa Imana batwaye hafi mwaje kuturemesha badufasha no kuganda batuzanira udukwe batuvomera amazi turabakengurukiye cyane muri kano kanya rero ndamenyeshe ko tuvuye hano duhurira muri cathedrale muri sale A hari indi migigwa izagukurikira mu nkundi Yesu ndabashimire rero mwakoze cyane
ko urakoze nawe ariko rero hari akantu burya atamenyesheje hariba natabimenye burya nta kintu shetani itakoze kugira yitambike ihave iburizemo n'ururubanza tuje mu yandi marira ngira bamwe nk'uko mwabimenye twagize isanganya ya kujya kwa Kalete umuhererezi wabo ntibumubona ngaha we yari afise iyo modoka ariko Imana yakinze nubwo imiduga bagonganye n'ubu ikiri kuri uru wa Kalete ariko Imana yakinze kwa muganga batubwiye ati bamaze kumuraba muri urgence ko amagara ameze neza yahise mbere ataha ubu ariko aruhukira muhira aho karagaciyemo rero nagira nsubire nsabe mu gusozera nk'uko twatanguye saba umusaserdoti w'umukama yongere adushyire mu biganza by'Imana
Nikore muhaguruke umwe wese akirurutse umutima awuroresha ku Mana nagomba mvuge ngo ku Mana yiwe none ku Mana yacu kuko twese turi abana b'Imana imwe tukaba turi ngaha ku rugendo tugana ubuni nahazwa yonyine yaduteguriye dawa twese uri mu ijuru izina ryawe ni nahazwe ubwami bwawe ni bukwire hose izo ushaka nibigiwe ku isi mu ijuru uduhize kujya bidukwiye umunsi uturekure ibicumuro byacu nkuko natwe turekuriye abatugiriye nabi ntuduterane ibitwosha nabi yama dukiza kabi mwivyo bidukwiye uyu munsi mukama turagusabye ngo dushungururire ko umugisha wawe turagukengurukiye ku byiza byose waduhaye kubamo uyu munsi tukengurukira ku ntahe zose zagiye zishingwa ku byaranguwe n'ukuboko kwawe ngaha ku isi twebwe abana bawe twibonera turagushimiye kuko mwene watunganije uyu munsi ukawutwereka kugira ngo tuburanguremwo igikorwa cy'iteka nk'iki cyo guherekeza uyu muvukanyi wacu Jeanne d'Arc Chimayi turagukengurukiye ko washimye kwakira igisabisho cyacu ukakira kigoro k'umwe wese mu bana bawe baje guherekeza uyu muvukanyi muri kano kanya rero tugusabye ngo wongere kudushungurira ko umugisha wawe udushungurire ko amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo yongere kudutwikira twese adutwikiriye atwogeje aduhezagire ayo maraso y'umwana wawe Yesu Kristo wongere kuyashungururira ku bitwazi tugenderamo wongere kuyashungururira kandi no kwibarabara tugiye gucamwo gushika umuntu wese umukingire isanganya ryose iryo ku mutima n'iryo ku mubiri maze ahaza gushika wamukuye aze kwashika aninahaza izina ryawe kuko utubereye umwungere mwiza kandi utaduharurira mu kuduha ibyiza muze twiture bamuze Bikira Maria Jeanne d'Arc yari yarakunze hanyuma natwe adushikamire ubukama igisabisho duhereje mwaramutse Maria wuzuye inema umukama muri kumwe urahezagiwe mu bandi bagore bose n'umwana w'inda yawe Yesu arahezagiye Maria Mwiranda nyina w'Imana dusabire twege bononyi ubona umunsi tuzopfa
Uhora numukama Imana rugira zose data na mwana na mutima mweranda nibahezagire Shenguruke turashikanye
ubwinshi bw'abantu n'ikibazo kiba gito Oh, yeah. Yeah.